ikiza cha corona kibandanya kwica abantu mwibanga ntangere rya leta mu gihe abatari bake mu bagira imenyetso byo mugera badapimwa ngo bahabwe inyishu abatari bake bashima abandi bagategekwa kwiburira mu ngo zabo abatari bake bakaba badatahura iyo ngendo ya leta mu gihe cyo kiza cyo bakimaze kwandukira bamwe mu bagize leta y'u Burundi ni inkuru twateguriwe na Bob Rugurika.
Ubeshi n'igifungo bikorwa na leta y'u Burundi mu itunganywa ry'umugambi wo gukinga ikiza cya coronavirus bituma abarundi baguma mu muzimagiza ukutamenya n'umwiheburo mwinshi ku bijyanye n'icyo kiza. Muri kino gihe ishavu ni ryinshi mu miryango y'abamaze iminsi babura ababo bikekwa kuba bishwe n'umugera corona kubera baba bitavye imana bafite ibimenyetso by'uwo mugera kandi atabipimo bakorewe. Abatari bake bakaba bemeza ko muri kino gihe abarundi bamwe bariko bahitanwa n'uwo mugera abandi benshi nabo bakandura ariko ntibapimwe mbere abandi bagategekwa kuguma mu ngo zabo bafata imiti. Ivyo navyo bikaba biriko bitera uruhagarara mu ngo n'imiryango. Ivyo vyose bigaterwa n'uko leta y'u Burundi yagumye ihishahisha ukuri n'ibitigiri ku bariko barandura abandi bicwa n'uwo mugera. Ingendo ya leta ikaba igoye gutahura no kumenya inyungu leta ikura muri ico kinyoma mu gihe amakuru yo kwizera atumenyesha ko hari bamwe mu bashikiranganji ba leta y'u Burundi bamaze kwandura uwo mugera ariko nabo ngo bagategerezwa kugwara mu ibanga mu ntumbero yo kubahiriza politike ya leta yo guhisha ukuri. Abashikiranganji ba leta bavugwa cyane akaba ari uwo kwivuna abansi Emmanuel Ntahomvukiye n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana ariko barumanya hafi iminsi cumi badatonda ku birimo kandi ataho bakubita ijisho ariko amakuru yo kwizera akatumyesha ko bariko bavurirwa mu mihana iwabo. Iruhande yabo babiri hakaba hari n'abandi banugano. Twaronde bamwe mu bagize umugwi ujeje kugwanya ico kiza, turaronse bamwe kuri telefone baturaye bararengwa ko batari muri uwo mugwi.